Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. I consider as le video tan kaza le ento le le fan base. Uzo yas. Uzo yabo le ento yo fan base yama support. Yabalande la followers. I ham binge miso yako. Mawu isusaka left iyahlala ka right. Mayisusaka right iyahlala ka left. Ibuke kanje kuthana nesimo. Nange umakhumalo nange umayini. Zikhona ke izinto ezikhulumisa yefaka amagama abo bobabili. Uma kwenzeka ukuthi uyifeni kamayini. Kodwa lento eshoyo ngumayini igudla umakhumalo kuyazwakala. Beyiphendula ngisathi lamakhumalo. Ube yifeni yamakhumalo. Ukhulume into enomakhumalo kodwa izwakala ukuthi le iya kumayini bayiphendula ngapha kumayini into ezokwenzeka nako izingane ezisebe as long as niqhubeka niyenza ngoba ayikho into ezothi lapha ya inamba yiningi sizofika sithi sina ngapha because sina si fan base as strong masekathule chu ibuke kumakhumalo nomayini. Makhumalo uneyinamba eyiningi zama-followers kunomayini kodwa mase isuka iyasuka kuma-fans uyabo lapha yabeze bethi ku-season 7 sebeqeda sebethi kanti ubani obefuna le mpendulo leyo ukuthi ubani oshade kuqala inkinga kunothi mayini bakwazi kahle lokho bona ukuthi bayayazi chaos yabo ukuthi sike ibhekephi i-chaos yabo ihamba ne-bank i-chaos yabo ihamba nokuthi i-business labahleli kulona. Kodwa ndingishoyo wena ungazitsheli ngamanga ngoba uthi nibaningi ngapha maningi ngapha nikhuluma nibaningi le group izothula kusazokhulunywa nje kube nomsindo as long as ivideo isho ukuthi ikhuluma ngotirelo wafaka igama likaVuyo usuyamchukuluza ngoba ngisho kuyiziba kodwa akekho lawo lomunye uyaboya amakhumalo nomayini ayipheli. Kodwa ke bona bahlala emzumbe kibobabili. Bona basashadile nomseleko. Bona bawumndeni. Kodwa ama-fans, because ama-fans, bayeza kubezothi. Mina into engiyithanda ngomakhumalo ukuthi nokuthi afani mase kuyashesha ibanjwe ke ngale iphendulwe fast. Kuthiwe hayi bo. Kubuywe ngapha kuthiwe hayi mina into engiyithanda ngomayeni ukuthi akawuthatha 1, 2, 3 iphendulwe ngapha fast. Ayingeke izize iphele leyo nto. Ngayikhohlisa nje usuthanda ukuyikhohlisa okwamanje because uthi hey thina sinamagruphu amaningi ngeke sizwe ngobani nabo ngeke bezwe ngani kuyafana kodwa isusa kakhulu ilosuke ebonile ukuthi le post ingomakhumalo ufuna ukuyijika uyenze ngomayini le post ingomayini ufuna ukuyijika uyenze ngomakhumalo angisiwe phela oqhathayo mase uyamake futhi so mina ngithanda chaos mina ngithanda drama kaze ukudide kongako kwani kodwa ngeke ngise ngiqamba mangisa kungi-entertain kwenye inda kuyangihlekisa ngihlekisa nje ukuthi usuke ubone ukuthi ngempela lokho okubonayo kuyikho njengoba ku-social media naku-TV i-social media into obhala i-post manje uyishiye lapha yayifone i-TV into sebeyirekhode 6 months ago ulo ufuna ukulwa uphendule i-comment uyiphendule kuze kube ngawu-10 kuze kube ngawu-11 kodwa ayikho phela inkinga ubumnandi bayayi-TV into engizocacisela yona ibuke kumakhumalo nakumayini ushoko ukuthi ikuphi la ukuze kuthiwe wagudlwa kumayini kwathuleka akuthuleki nangiyawukhulumile umakhumalo wathi ngisho indlela esihamba ngayo ngokukhola masise siyakhola nangu sinephuma ney'gaxa futhi usineka kakhulunyiswa mase siyabuka so uhambe kuma ukukholwa yazi guys angazi ukuthi le nto le uyibona kanjani into esengiyibonile uma ume ka left ukhomba ka right no right uyakwazi ukukhomba kuwena ayikho into ezokwathi waqale wasolwa omunye ngento ivele ibuye ize ku makhumalo ume lapha yake ukuthanda nesithembu wathi ekugcineni esebona ukuthi akahambisani nomayeni ngenkulumo ukukholwa kwabo akungapheleli ekunjanini ekukhulumeni akube ukukholwa kunezenzo uthi usine akukhulunyiswana makubiza ukuthi akukhulunyisane lisuke seliyephi ibhayibheli lapho liyabaleka ibhayibheli kwezinye izinto